hari thobo le har le go di sa tsweletse re ntira register go phala pe ba kubata ka dipalo tse di go dino ba register go lo me le di khalo na tsa rona tse di hang mathogo a di sele le di the chairman tsa di committee ba tse ba tsweletse mo parliament me ba gaetse hano ditile gore ke tekele moge mo councillor yo le rua mo khalo ha a tswa go romkra a ke moitse tse gone ha ke moitse le go kerekere tsela kerekere o re ba ruti gore tsala nte wa itse ke ne re tsara ke ba pilele le go kerekeng ke ipotsa gore motho ha se dal go romkra mathata a ke a ke go phatsi me ya no go dumela gore le ka se moeng ba tshwara ga ba ba itse re batla gore re le mo se seng gore ke eng ga batho ba ruga ba ne ba ntse ba thopile ka romokoraga ba ntse batla batho ba ntse batla ka dipalo tse di ko godimo ba gaetso seru sa COVID-19 a se seru se a se sone sa ntlha go diragala mo latsi la rona la Botswana. Re gakologela gore ga ke na mo councillora ka 2009 ke tsebe le re raetso kgano go na go na le seo se neng se bitsa gote recession e neng go supa gore lehatshe mahatshehatshe gote ga ana madi mme taotona e le gona a tsena ka ofisi ya go ya ntha a simolola theme ya gage bagaetso mme re re bolelleng batho ba tsaba ba re tshosetsa mo ba re lehatshe a lena madi re Masisi ga a kgone go busa ka COVID-19 re kgama a tsena ka 09 a na le recession ona a tisa proposal ke le ko councillor a bua gore bagaetso di-projecte tsotlhe tse leng gore ya go nna didikadike multi-million projects ke ya go di differ ke di beela ka ga thoko ke itebaganya le batswana mme nna re bona gompieno re mo lesekereng le le kana-kana ra etsho Masisi a saena di-projecte tsa bo 900 million a tsweledisa di-projecte tse di tsala tsa gage go tswanyana gompieno a bua mo TV-ng le di-ministera tsa gagwe ba bua gore ba tla lega dijo 3 months a bo o bonege o saena 900 million o bo o tima batho dijo ba hilwe kgwedi e le ngwage batho ba tshwane ditala ba gaetso a gona dijo mme go dira di-projecte tsa di-pipe di o feta gone 900 million a ntha gore mota ka 900 million projecte e leng gore it's not a matter of urgency e leng gore o ka e segela ka thoko wa tlhokomela batho ba gago re bona tsone dilo tsenetse re le bolelela batswana gore ba gaetso a re go thopa sen mme ba gaetso re lemogile gore gape batho ba ko south ba ne ba thopa yang rona batho ba ngwate ga re a toela semorae go ne go supa maloba gore batho ba ne ba thopa semorae mme jaanong ka re lemogile re kopa gore ka 2024 le go thopa sele mme gape ebile ke itse gore 2024 o kgakala re Masisi o taba a se bagaetso ke seporofito se se tona e modimo o go dirisa ka ditsela tse dintsi gore o lebele seporofito le a itse gore re kgama go lesolola ga raetso Masisi re a bua gore raetso ra Masisi re hilwe ditheme Masisi o hilwe ntata o hilwe ditheme tse dintsi wena o bone raetso gongwe le 5 years ga ka wena gongwe ke seporofito gongwe ke seporofito nako bagaetso mme re bolelele ga re bua gore raetso Masisi o kgabantse lehatshe a ko o bone gompienoana re na le ditsala ba ba nnang ko gaborone ba ba nnang ka ko south re na le Masisi ka gone kape o kgabantse lehatshe yana gompieno ga ke go bolelela yana ga o tsena mo sorwe o tsena mo phalape o tsena gone ka gore ga gona petrol re takwano re mamaisa go le taya laita o beilegela mo go Jehova ga o ya ka kopo motshodi petrole ke ntetsentetse e ololohela yana mongwe le mongwe o tshela sengwe le sengwe ga re le bolelela le rora re re kgomo ga gona tautona a bo bone ga gona petrole o phalape ka gore o a itse gore le ko a ntseng teng phalape le a re setse re le ko domokoraga le ene ga re a mothopa rona ko regineng re ne re gana go phalape re nyana wena raetso ga re go bata ke jaaka o ne o bona le mangwe bag kisa ka no wala le maloba he monno ga ba to gata ka kwa mo parliament mo wa ga ra itso ra go a thoka haletso re bona ha tsa mamo a ya go tshirisa go ma councillor o paletse go tapo phalape a tshirisa ra go mo parliament yo ne le gore ne le minister a se ba andae ba teng ke bo
tamala u ya re hi sare go
re tso go re bona ha tsa ma tshirisa go ma councillor ka bo south ka so tsone bo tsoletse ha re di bua re go phalape ba tho ba dumela me ja no ka ba bona le sokopo sa bona gore nya ba ga itse ga rena taung tolo 2024 o khata ha re me 2024 o khata go so ye e bua dilo e khanetse re bona maloba ba tsa bana ba rona ba di chief officer bona ba ba tshwara le mmwe hale ba ba kwalang gore mo dikolong ba thokometse bana ba rona go dikolong ba bua gore bona batho ba saena dikontraka gore batho ba ba tla amogela madi 4.2 per month re bona maloba molala a tare jaaka geso ga rena madi batho ba ke
badirile
phoso utlwa he gore ke puso ya diphosophoso ga o tsoga ka nare phakala o tsoa o utlwa go tena boela gape mosomobi gantela ja bagotsenya re dirile phoso tswalang kono ga o bona bana ba rona ba sata mo di-holdeng yalo bana ba tshwere di-permiti ba santse di-permit ga gore ba apolela di-permit e sa maphakela batho ba ntse ba ithobogile gore ba thole batsadi ba bone ba tla ba ba latele dijonyana ka gore goromente o paletso phakela ga batho ba setse ba ithobogile go sela dipetero gatenya jaanong le ka
tsamaya
ko bone he baetso ga re batla go politika re tile gore ne re raya gore re latela go tshwarele gonnyana le dape re teng ga re aso ga re kara re jela ke dithopo ke gote re sule rona ko phalape re dumela gore ba bone ba borele ka sorona kana soro ya phalape ke motho le monna jaanong me re dumela gore le tata le re thusa le ntse le okomela ka ko phalape gore re teng mme re teng re setse re itekanetsela sente gore tse ditang phalape e tebele teng ke nako
ka